big Igwen, Igbo Homo Omuno, Asaba Development Union Worldwide, Belotelo no maka agbaja ha ba ahọ. Nke ga-adịkwa na mbọsị 29 August na ugbe Kespe, n'oklọk eno nkayas. Ndị ga-agbakwa mgbe mbọsị ụwa bụ ụmụoke ya na ụmụnwaanyị. Ndị ga-emelikwa ga-eji ife dị dịka friji, TV, jenereto na ife ndị ọzọ dị iche iche bụ sọ mma wee nalụ ụlọ. Ndị puku iche ga-abụa mbọsị ụwa bụ Chief PIG Onyeobi Iyesaha, Chief Honorable Peter Onwusianya, Chief Dada Okonji, Chief Edwin Uzo, Honorable Shadrach Rapo, yana Dr. Onunye Mod, Commissioner of Health Delta State, onye na-akpakọba ife niile niile bụ Chief Professor Epifania Zinge. Ụmụ ahaba, unu ekwekwala kwa taalụ na ife ga-eme mbọsụ maka ọ ga-akpọtụkwa akpọtụ.